dawashada dada feeraro dada feeraro nolol dheerana gabar yahay tarxiis sida dawashada dada feeraro